efforts that come can be offered nominally in Mendokwa worship and tradition in Mendokwa land. Offered in Mendokwa database, which will offer top Gaia and offer K Gomo, offer K Jesu Christi, no offer K Mohammed, Kende Alakuba, offer K Gomo, Kende Ndokwa, Ndokwane, Bonus or Mare. Of if she were if also given the education is of a sour, Ninsubue. Of also if and then if she walk on the botany, you're an if. Omeri my gum of an effia, Ikenge, celebration of victory, Oto, Nduku, Okumeshi, Epe, Ekeneke. Obroburu, Mango, Onori, Oparabo, Enyi, Okwata, Ezemo, Osansokwa, Oje, Ise, Iyemwe, Mba, Eba, Okutu, Erisi, Ekwesu, Oyo, Ikojidaife, Ifijoko, Egwomena Nefenefia, Egwigiri, Egwu Ponda, Egwu Ojeni, Egwu Adukọ, Egwu Gbana, Egwu Oje, Egwu Amara, Egwu Ekeneke, Egwu Oru, Yabe Chine, Egwu Epe, Egwu Mmanwụ, Egwu Kere, Yabe Egwu Ọgụ, Egwu Ije, Egwu Wai, Egwu Mmụọ, Yabe Agbanje, Egwu Abani, Egwu Uloko, Egwu Ịgba, Egwu Mbenuku Ododo, Egwu Egede, Egwu Benigbe. Inekuma Egwu Ndana Ofianafia, jiji kere na afọ. Ofufe Nnebusani, ifene na agoshine, egwe rukwa na nimi ifewe. Bu maka na anyị tufukọrọ sị Egwu Ndana, anyị enwe egwe ife weje na ama rukwa na. Ife afu na omume Bochusu anọ de gọm mọrị na Egwu Ndana. Ndị gashan na buche ye ana buche weli jama ye chiku ni megunda anyi teche ye ne omo ife ye na maro kwane kwe weli gwe ni mara ne negre inri nkita ana eri an inri ndozo kali na eri dide ne pakere iro na afishi pakere kete maro ne ne shi pa inri na ji ne mara ndo kwane ife ne mini ba na eri ndi obodo ozo onye ka ari shi na ne pakere. When you get shinny back, I regret. If I need quick gundanana, Abatane. Mpope gundajan and your cartage, ekiko, in the mopan and you make it go. Offers you kundu a kenny, ne ete gundana, full of wicked cranny. I need to swear another gum or any man. Will I judge kuma, teach off as a gunda, no quan a biconi. Almost a yaka, I watch his offers a gundana, not an empa. I need to swear gum or any man. O governor bia na party we na ko o meli problem wa fu e begu ata begu e no ndo kwane na na teni ogboshoshu kwane bu asusu ni nweye ya de lo ifuzo ozo ja ka fu kitane bu ikwa ko egwu o menane asusu ya bu hand fan ebuba feather obobu jita ishakabu karabash rato apete obene ko bu abia. And I fashi Fedica Ishakana. And I fashi Eba Ibume Yabu Agogo Mbriba Yabu Bear Opi Operator Dashao Kena Po Ukuaweno Ukere. And I pop wagon down Tanefia and I fashi Fedica Ufie Udu Oporo Oporo Yabu working stick Oporo Une Ibachi. Ya bukendo okwa negide ofufe ke Jesu Christ ka kare fukutane ndo yibo wesane ofufe ke ejuka ofufe ke ejuka achona omere fe kwese Jesu akwa fose wili yo sawa ifela ikwese ago ekwonso bo ekwondo ka ji na amu ife na uno ka ejibo obochi ndo ka ji na eji ofufe Bobochi uka ku yabu Sunday, no bochi ukanta yabu Saturday. ipo ka di tabebe na na obodo ni nebu Nigeria ya o ka po ni kan opukuru ka di tabe amunike po ni CSN Catholic Secretariat of Nigeria ndo ka fada ya o Catholic Church di na kwebe na CCN Christian Council of Nigeria and the Protestants ya bu nda Anglican and Baptist where nebe na PFN, bu Pentecostal Fellowship of Nigeria. Ni PFN. PFN, ya wo Pentecostal Fellowship of Nigeria. Nde PFN, Assemblies of God ao, Faith Foundation, ndo cause of the tasha ao, CPFN, Christian Pentecostal Fellowship of Nigeria. CPFN, Christian Pentecostal Fellowship of Nigeria. Nde Christ Apostolic Church, CAC da, Divine Faith Church, da shao. Okanda Fenefchaigwe, OAIC, Organization of Africa Instituted Churches, Kana Washi, Ekateka, Nde Celestial Church, Cherubin and Seraphim, Ni Seventh Day Adventist, Wedi Nebene, Ndoza Ashibunda Pon Ndo Bako, Nde Jehovah Witness, Web Washi Nde Worshippers of God Ash, Ndo Fechuku. Omeri mo ndo ka neme de ton aswa Easter ayi na nyari mbini Jesu weji oge Easter na nyari oge Jesu binye na onwu kekwa ye bo bo Christmas ya wo fala omumu Jesu ka je na nyari bo onwa ke December onwa ka ofala odi ni osuni ise ka ayi neme omeri mo ke Christmas. Good Friday ka ina anyari onwu Jesu weji ubochi Good Friday na anyari onwu Jesu Jesu mwosu ni kababu salsa owa ni mensubu ekwensu demeno sama ucha ka arifwa show ufu kende alakoba ya kende Muslim nde ufufe Muhammad bunde Muslim wefufe na ime mosque. Obochi Friday we je mosque na efe chiku na clock uke ebo na oge fifi nde Muslim na kpo chiku ala ekwon so ekwe kpo na Quran onye na edu nde Muslim na ekpere ekwe kpo na imam nde alakuba na kpo Jesu Isa omeri mo nde Muslim na eme na swada sheto kodobu heda fida we me mmeme kene nime onwa August kobu September nime obochi ikpazu noge Ramada nime njebe me onwa kan o Sunday Muslim elindi buchifo ofosun eri fun ri ningede we me fasting ofosun eri fun ri ningede bo eri ni efifi njebe me head afida nde government in Nigeria ni yende Muslim obochi nabe weji lindi mwangore ya waka kwa ni salabu ndo kwane omri mwaka ya bobo heda malu obu mmeme weji na nyari omumu Muhammad unyama Muhammad kikuwa ya tobo heda kaba obu mmeme ikwese festival of sacrifice nde Muslim diye banebe nde Yoruba nde Hausa kaka foktane omenane kaka fo ya bo custom ko bi fe maru ko yeni omenane bo osele obodo na agwa agugo ke elewe memi fish na aswa beru aswa ifine na agoshine omenane obodo ko do na bi na bo ngugo obodo ya bo eru agwa agugo custom asusu language ekoro occupation ofoso na rogo ofoso na akpo ife ofoso na apife ofoso bu ndokpozo empo mpifere ta bebe kobodo ofoso bodo na aruai na maruwe nri weri type of food utari iji ikere ofop na ano kai fop na weri bu nri wewo mena na ashe dresses ekiko dele eje mara ekiko kwane biko ni kawe tufu na ekiko eni ekiko eruwe jeroko ebubu kero kero ku osana bo dress omeri mo festival national bath culture nso tabu ife no aso boashe bomina no washe egbugbu tribal mark inu di ni nwunye ko beru enyi esonyi osana na de ne omeri fo omina ni obodo omina ni nda furu ni ochusu afuno ochusu ye kodu nebe na iji maro na akwose na eye mmo itinye njem odi anwoso no na kriko iweli njem odi anwoso na egburuzo ekwa egoshi njem ugu ojogbo enwa na elam anya acho na oyibo shuwa church na ya ochichi di ni mendo kwane fenefia ya ka afukane anwuni mpumpu efa wakpo ndi shobodo nime obodo ndokwa kparuku bu eze osa ndi ndokwa ya bu ashi oke nime obodo ndana bu obodo nda dikeshe kparuku bu eze we ogume abe ebedi onichi ukwane utabu no ke ndoza ashi obodo nda di nime ndokwa fenefia nda kparuku bu eze we bu kitani na obodo oyibo shu e chon eze ye ka no cho obodo nda ofozo obodo enwete shu eze ni mendo kwa abo mweni obi abo ya bu obo enwe okpai mweni igwe okpai emu mweni eze emu ya bu obo enwe shi ama mweni igwe te amai abala mweni igwe abala ezionu mweni ezia of ezionu otabu ogbe nwene odwosa ya bu nzuku umukwata nwene umukwata wenwene ukwata onya nwene inawai ibedeni nwene ogene ase nwene igwe adai nwene agaragba utuoku nwene ndanike ibuku nwene ozo ifafu no mari de kan ndendokwa nduka ba sare obodo wa demeni ndo gommo siso obodo ka bu ko sane ncha ndade no fufi gommo marashe obu mmonwo obodo ani bu marunwa marunwa obodo ka sane ncha nwaye nduka ba pe fe ndo obodo ni chone ndo obodo shi ba pe shi fe nduka ni chone anya ya na egbu ni beni okiji ni ru onye uka obodo nwa chiaya n'ụzọ ụka n'ụzọ ụka na yosepụ ifeoma oru oge ịbani n'otu kọwa ịba na ọkwa wenụ ndụ ka bụ ekwuchi warị n'okwu ọchịchị nwa satọ ọchịchị renu ụkadịna na aka ndị ọgọmụ igọmụ webọya ya na ụzọ ọrịkere ekwuchi igọmụ ada ahịa na ọchịchị bụ ife dị mma n'ime obodo obodo gbakpe ife ndị ụka na ịchọchị na ekere nkwụ n'igbo mmadụ wa wụsa na ominani ele ndị ebe ụchọ nikwa emumife bụ ominani anị ndị ụmụ wakwudo n'ikete ele achọchị nke amumife kete bụ ominani ndị egoshi bịakọni bịakọni dị ka ekwudo we ka kpọcha ya ominani achị mbenani chukwu gozonu.